Ngicela ukuthi ufocus kugogo konke okuhle. Abantu abaningi abakuthandayo abakuthandazelayo.
Hey bani.